tiki mā, waiata mai, ako mai. Let's learn the seasons and te reo Māori.
Te koa na rau ngā tina huru takuruae.